Okay, and now watch them on. And see, you were a soft for be or honor, my dear, and to me, with the assured day. Bible said, Unuma, no, the behuno. A year more be attained, but Diana Banner did whom be a cry. You are so be home, say, I shall see any yepa. And I saw a near so a yepa, and so I can say, some stretches, no doctors, they are good. They are walking. I saw a be honor more, oh, qua, they are from Oho, and a dear palm, only our sorrow cronemo. Okay, dear Hammond, say, say your power more. Say ya fro mu atene ne fu abone fu o munyi na ho na ya kofa pani bia obetuma ya sofo obetuma ya soro pani eh bia elder ana se pastor associate pastor whatever okwa asoro bia ne se de yeto makandifo na saa nipa na oyɛ pani na odi saa fo na no no na ono amane e na otire ni ni wonase saa nipa na wan mane no bala bosumi ya yebo bodin e bia no ho na okɔ ne nwuma nyina no owotumi awade ne ho ahyase na oshira urade adede so na oshira wade so na opreti mamamfo eno no adente na amehwe se trini ni wonase na so nipa bonini ene di ne so
well
but I mentim mentire mu da ho
yeah okay emu da ho na emu mu no wonu se onyangopon no isanso no no yade nyina nti no ade bo nipa ntimi hunu se se ne se na te nti mpa ya ye bon na wo ye gidi ni amapa na wo bon mpa ye no onyangopon betimi akyere ne tumi akyere ma wonzo ehunu ba bia wo no na afri ho ebi se Unyamin training ni awo nyame ba no. Unyangopon enim de odede ba ne ba bia ye. Enti unyangopon de mele minim se at o se atene fo entra adebo ye fo
etna bia.
Etna bia.
Good.
Wo de kan sam 1 verse 1.
Sam 1 verse 1. Ho na me bei. Na papa de na me pese me create scenario bi na wo mo mo hwe ye no eti de me kia se dwom ti ba ko chichim ba ko. Wo ho se na me ka se wo na wo ha nti agama ne nsam ma me fa wasore ye fanton Universal Church of Jesus. Mo di ya me chese so doctrine ni na ye correct. Ebia na branch ba ko bi mako bi na sofo bi oda no ebia na wamane ebikura na wonim ebia soromani na soropani bi a soron nyina ahye ne sa ebia na wamane na so asoromani nim na mu design pa na chi e na meka sa de na ya mebehwe se asori a ye trene asori se oba kofo ye leader ebe mane na watwi nkafo nyina because o munim se Universal Church of Jesus as a church ne de nka ye correct but pani bi na akoda no Sabi ape ni boni. A odi amanfo no. Na so ya me twehwe. Ma me ka sam 11 no wi a na se bia se me ebeyi ano enyi ano so ani ahwe. Sam 11 ni. Ase nhyira ni onipa a onnante abonefo aginem.
Aginem.
Good. Na onyina ademoyefo kwanso.
Ademoyefo kwanso.
Na ontena fedifo tena bia.
Ontena fedifo tena bia.
Nemom.
Nemom.
Na ni jewrade mra ho.
Na ni jewrade mra ho.
Na odwene ho awia ni anadwo. Na
awia awia ni anadwo.
Yes. But se dua atim
se ni pante se dua ti esubonte ho.
Ah, eso na ba ne bre.
Eso na ba ne bre.
Na ha han empo.
Ha ba empo.
Na de oyey nyina bewie. Oyey
nyina bewie. Bewie yi ama no.
Na abonefo de,
adebonyefo no.
Wonte sa.
Omonte sa.
Na wote se.
Omonte se.
Tetam from ebogu.
Tetam from ebogu.
Enti
Enti no
abonefo renni bim atemwom
abonefo ni bim atemwom
na ne bonyefo renyina sorry renya chefa e wo trenefo asafom
swate
trenefo asafom
trenefo asafom no de boye ni nya chefa
wo efrise e wari nim atrenefo kwan
onim atrenefo kwan
na abonefo kwan de
abonefo kwan de
ebeyira
ebeyira what does you enti se hwe bible nim according to Matthew 13:36 no
e hona ye Matthew chapter 13 verse 36 Enio Matthew 13:36 abusafo ai ha na eyi ahan na eso aba no na owu a ti o Matthew
13:36
na mka count 26 no
36
fa chemi afei ojankrofo akuo no ho na obafie na nasuafo no ba ne nchen bebisase
e bebisase no se
kire yan efo mu wura bone ho be no ase
Yes, Christo bu baby. So we do a fool. And we do a pa. No, we could be a bonnet fry. And we catch them some go to bonnet. No, see the moon yai. No, move to two. Papa no. I'm your mako to. Moko to two a bonnet no. We are no more to papa in Biafra.
And we are no more.
Say, I bet no buya no. Some for no beef, no bisan as in or chenaben as in tea.
No, was it once.
Catch them, say.
The oguaba pano.
The guaba pano.
Ne onipa ba
no onipa ba no yes kristo do ofre nipa ofre so bia ya tini ni
efuo no ni wiase
efuo no nso ni wiase
abapa no ene ahinie no ma
abapa no omo egu abapa no ni ahinie ni ma
wura no ene obonefo no ma
enwura no nso ni obonefo ne ma
Otamfo a oguye no ne obonsa.
Otamfo ogu se wranse no bronsam.
Twabre no ene wiase awiye.
Twabre nso ne wiase awiye.
Twafo no ene abofo.
Twafo no nso yaso abofo e bekum nipa.
Enti se de wobobo awura no ano na wodi oja hye no.
Se de obobo nwura bo ne ano. Ne di jatum ne yahye no.
Sa na ebeye wiase awiye.
Sa na ebeye wiase awiye.
Onipa ba no besoma na abofo.
Onipa ba no besoma na abofo.
Na wakobobo asuntudua.
Obebobo asuntudua
to. Ene woni a wodi nsemone.
Wodi nsemone
ano. Nyina ano. Efrahinie.
Efrahinie.
Na wodi won agu oja funu no.
Wodi won agu oja funu no.
Ehwo na nipa besu.
Ehwo na nipa besu.
Na wakwere won.
Kwere won se.
Ena atenefo no.
Atenefo no de.
Beshen beshen se owia.
Se owia.
Ewo agya hiniem.
Agya na hiniem.
De owo aso no.
Do wa aso no. Wontie. What does it? Nti na yesa asafo no siwa. Obie no obehun se we nse abrabo oboni we na ese we na ese aginyame no wo soro no ntisi ehu dia nti no se mo mani mom nyi na twabre ni du abeye ne de nti ono na onim ne oya ni ne onye
papa mate nchem nda ho perfect babo na chem yipa nanso e de na babo no kro na beka se se ni frene chire ni frene kwan a omu nyi na twamre
amatu 15:14 se na na me che se nipa no mo amhwehwe no kro no nso dia no amu ani amre dia eno nso se tofo ni ogina ho a Bibia foundation ni nyire gina babo na asem asem na afri tron sem ni be kire o se ba bia mate ane ye. Ti no se so honhom ne hwe obehun ni. Ti so so wa na abetna na honhwe no kra dia abetna fa ko a. Because obi ani tu ase se se radio so TV so preaching dia make me akase Ghana mpo nkwa de. Se dia sempa ne ko so no de ese wo study ne ma bi.
Mhm. Papa mate ho na si o. E na me ka se o mate a te se de o preaching. A wa preach ya o papa o preach kama wa kwati asore kama asore no so wuntumi hwe ne nyina so wa de bi ahyehye bi no msa trene asore na wate nanso ba kopa bi
kama 2313 mama hwe
mate 2313
2313
mate 2313 papa se kama 2313 ya hese e hono be pia fiwa ba munue
ose wo munue o
mo atwerefo ne farisifo
nya atwerefo ne farisifo nya atom hypocrite
se moto osoro ahinie mu nipa anim
ehu osofo bi wa heaven na wo pakọ no wa to onso ahine ni onipa anim
na mwara mo nkọ mu
ono sofo ni nkọ bi
na nso mo a
asori ba no nso pemu akomu nso a
mo mo wonko
o ma ne kwa ma ne nkọ
mu nue
enti o mu nue wa ti ase enti sa so asori ba no ene na aso die no nyina nyame de begu osofo no so on fe ngwa asori ba so because ono de wo na wo so wa ti asori na wo kenyam sam na asori ba na betena mu a wo oji asem no Enti wase omunue farisifo ne atwerefo farisifo nya atom ase woye hypocrite na so no no wow enti sa nkrofo no onyangopo enti no wase ure repeat quotation no repeat it
Matthew 23:13 munue
wase wo sa nkrofo ni nue
atwerefo
ne farisifo nya atomfo
sa moto osura hinie
asofo ni bia to osura hinie ni mu woni panim
na mo amon
wonu sofo ni nkobi
nanso woni
asori ba no nso pemu ura nso a
mo ma won kwa
mo ma won kwa What does it say? In Matthew 15:14 now can
you? You.
Eh, no, no. Matthew 15:14.
15:14. No. Matthew 15:14 now. Make us any friendly. Actually, any friendly kwenye. Sorry. 15:14. Any? Eh, no, see. 14, no. I know you're different.
Matthew 15:14.
Matthew 15:14. I say. Munya won.
Eh, sense of what is anu hunu agya na chi.
Wo yeni frafo.
Wo yeni friendly.
Ah, watch any frafo.
Watch any friendly kwai.
Na so any friendly, any friendly kwai. Wo mmie no nyina beto amenam na mesuru no wono se adentre yakopon behwe se asore kase ya mekwe asore de nipa no onam no so ti asore ya meba wate asore kase ye eno wate branch eno branch ni mu nipa baako enye eno ya mehwe na asofo we se umukwa umunam process papa wa asofo we se ansa na befo obi sofo wono ni namu a ansa na ba asofo nti ya gidi se se de wote ne sa na oba no so ti ene yakwa kodu asore ni mu a oba no ye ade foforo aye bone nyame ahu but wo yi nani ene ni pedi na chi kwa yira ho kakra na problem no wono